hariko arakoranira inama ihuza abantu batandukanye biga ibijanye n'amasezerano atandukanye aho Uburundi bwagiye burinjira muri nyamasezerano no kuvuga isoko rusangi giyaguye ya Afrika eka hamwe n'ayandi mani masoko hariho iryo muri EAC ryakomeza CEAC CPGR eka n'ayandi masezerano amasoko atandukanye Uburundi bwagiye bwagiye burajamo aha rero nubwira abahane hana ibyumviro naje ngaho mutumire mugabo nkuko bimwe mu byo bariko baravuga nuko nari sanswe ndabikurikirana novuga ku murindi udasanzwe kubijanye n'isoko giyaguye yo mu karere ka Afrika ariyo novuga nti naje nk'umuhinga mugabo nkaza nk'umutumire muri iki kiganiro bariko barakoresha murakoze Jewe novuga yuko abe Burundi canke nibindi bihugu byo muri Afrika bizokuramwo akarusho gadasanzwe kuko ni soko giyaguye aho ibihugu byose byo muri Afrika bizohanahana ibidandazwa mugabo bishize hamwe kuko azoba ari soko ry'abantu barenge umuriyare ni miliyoni zirenga amajana 2 aho bavuga yuko mu myaka y'imbere 10 imbere tuzuba dushika ku muriyare ni miliyoni 300 z'abantu aho tuvuge bagire urudandazwa rw'amahera ajika imiliyadi ibihumbi 3 by'amadolari ku mwaka murumva yuko ari novuga urudandazwa dasanzwe aha rero nubwira duhanahane tuvuge ibidandazwa mugabo ni bidandazwa bijya mukorako mugabo hariyo nibindi bidandazwa tuvuga mudashora gufata n'intoki ari byo mu funyofunyo bita commerce de service mugabo hariyo n'indi bita commerce de marchandise no kuvuga bya bindi urudandazwa ibyo dushobora gukorako gahundi muntu ukakigura mugabo urashobora kugura n'ikindi kintu tuvuge nk'umwubatsi kijya gikorwa ariko aragukorera cyukubaka urakiriha mugano ushobora kugifata gucya n'intoki mugana cyose cyitwa urudandazwa ibyo rero ni ibintu novuga yuko ibihugu byo muri Afrika bivanye nuko kuva mu ntango vyikukira byagiye birabona ibibazo canke uko byagiye birabona ingene byo kwiteza imbere bigiye ku bindi bihugu tuvuge byo muri Afrika canke mu bindi bihugu byo mu yandi makontina byo muri Aziya canke muri Europa canke no muri Amerika n'ahandi murabona yuko twebwe uno munsi muri Afrika hagati yacu ntiturenza novuga ibice 15% by'urudandazwa tugiranira hagati yacu urundi rudandazwa ruturigiranira hamwe n'abanyaburaya n'abanyaziya ariko twoshowe kurugira hagati yacu kandi twumvikanye ahubwo abenegihugu niyo buhungukira kuko byoca bigugwa amahera make cyane kandi byo korohereza na twebwe kuko hariho ibyo novuga nti bya bindi abo hanze bavuga ati wewe kugira tukugurishe kwiki iye canke tuguhe intuzeye ubumenyi ubwirizwa kuba ukurikiza politiki y'iwacu canke ugira ikiniki ariko tumaze kujya muri Afrika ni abanyafrika hagati yacu zoba twuriko turumvikana kandi ibintu bizoba bivuye hafi kandi murumva yuko bizoba bikomeye
ariko ikunze kuboneka yuko mwafite ikintu cyo kuba Afrika ibeshi tuyeshi mbega muri ubwo bwishi bwacu n'ubwo buzotuma navuga ni ubwo bwandazwa kura cyanke hari hapo ko habaho ubwiza kuko kenshi muri Afrika hakunda kuba n'inzara n'iki bigatuma ndetse n'abanyafrika batabona ibyo bafungura ibyo soko bizoba
Oya muri yo ntuze nyene muri yo ntumbero isoko giyaguye baravuga ati uko tubwiza kugwiza umwimbo hama tuganahana ubuhinga kugira twese tugire byabindi twoguze hanze baguhaye umenye ikindi gihugu urashobora gusanga igihugu tuvuge cyo muri ntuze tuvuge nka Nigeria cyangwa Afrika du Sud cyangwa Kenya cyangwa ikindi gihugu cyo muri Afrika givise ubwo bumenye mugabo rero wewe uri mu Burundi iguhaye ubwo bumenye nawe ugashobora kubikora hama ukagira ibintu bitandukanye ugakora ibintu bitandukanye atama condition uvuga baguhaye babandi bo hirya ya kontina yacu ahantu basigurira yuko reka turabe na kera ibihugu bigira byikukire biriko byirikukira murazi yuko bya Afrika murazi yuko hari abavuga ati tuje hamwe tugira igihugu kimwe cha Afrika kugira dutere imbere abandi nabo bakavuga ati oya reka igihugu kimwe kimwe cigenge tuze duhurira imbere mugabo rero igihe bakre bashiraho ijya ubumwe bwa Afrika bace babandi bavuga ati igihugu kimwe kigenge hama tuje tuje imbere aho tuzohurira imbere nibo baciye bafatana uvuga baje imbere ivyumviro byabo n'ibyo byateye imbere mugabo nticawujije yuko byavyumviro hari ababigumije mu mutwe bavuga ati naho twabiretse reka tuze turabe hanyuma uko imyaka ihera barabonye ibibazo barabona ko byabindi twiyumvira ariko tuzaca dutera imbere ntaho twashitse muribuka ibihe bya ntuzeye bita ajustement structurel kubera intuzeye ekonomi y'ibihugu yari ifise ibibazo ibihugu bya Afrika byari ifise amadeni menshi ari naho ibihugu byaciye bibona bya Afrika bati reka tugire icyo bise ntuzeye traité d'Abuja hama na plan de Lagos muri iyo plan rero niho bagiye baravuga yuko reka duje hamwe amakominote dushe amakominote icyo bise amakominote économique régionale no kuvuga ama ibihugu bimwe bimwe bijane hamwe birabe ko byotera imbere kugira ya madeni ahave canke bagira ubumwe mu bijanye cyane cyane n'urudandazwa kugira ubukene bya bibazo bafise mu mibereho yabo cyane cyane mu butunzi bwabo iveho hanyuma inyuma yaho hari ikintu bise vision 2030 hanyuma baca bavuga ati agenda 2063 novuga agenda nurukaratasi novuga gwerekana ingene bazogenda baratera baje imbere ku kintu cyacyo cyose programa yariyo yose baca bashika bavuga ati rero iyo ugorukaratasi nuruzogera kuri 2063 muri iyo programa rero baravuga rero bya bindi twise by'ama communauté économique régionale y'ama bloc économique baravuga ati arya reka tuyashe tubone akarusho yazanye kuko ibyo ari byose amwe hari yateye imbere hari yandi yagize ibibazo mbwa hari yateye imbere twigiye kuvyagiye kukahise ingene ibibazo byagire biraba niyo rero baca bavuga ati ya agenda 2063 iri kwiregereza reka dushire rero ya soko yiyaguye aho tuzoza turagura cyane tugurisha ibintu ya Afrika burya kugira uyatere ko bwaramaze kuvuga nti gusinya iyo ntuzeye ayo masezerano mugabo ntibiba biheze iyo uyasinye hari indi ikindi novuga iyindi ntuzeye ntambwe mugira ariko ibyo bita ratification kuyashira mu ngiro hari icambere kuyatera ku rukumu kuyatera ku igikumu mwa igigira kabiri kuyashira mu ngiro ubu rero nubabwira yuko ubu duteye imbere mu kuya tugo turaraba ingene yo Burundi nabwo ne bwo yatera ko igikumu kugira uyashire mu ngiro bwarasinye mugabo uriko buragira ingene bwo yatifya kandi nibaza ko uye intambwe ninziza aho tugeze nibaza ko mu misa tari nyinshi gose nabwo ni bushobora mugabo inyu imbere yaho igihugu kigenda kiri tegura muntu zeye zitandukanye novuga yuko mu kwitegura hariho ivyo novuga ama document de reference canke imyiteguro mukora murashiraho mbega twebwe tuzobigenza gute kugira ijya ijya ajya amasezerano ashobore kuja mu ngiro kugira twebwe twobigenza gute kugira natwebwe aduzanire inyungu mbega amahinguriro politique twoshiraho yo kugira amahinguriro abeho menshi kandi atandukanye na strategy twokoresha niyi ibyo byose turiko turabikora hari ibyo tumaze kwemeza hariyo strategy strategie nationale d'industrialisation et turamaze gushyiraho politique nationale d'industrialisation hariyo strategie nationale de mise en œuvre ya politique commerciale turayifise hariyo ntuzeye turiko turashiraho ico bise strategie ya promotion ya commerce transfrontalier ibyo byose nubwira twitegure hari ikindi hariyo strategie de mise en œuvre yo ya masezerano hariyo strategie nationale d'intégration régionale eka nokuri novuga yuko uburundi buriko buritegura mu manuze yose kandi nuko uburundi buko buragerageza aho usansibiliza meme n'aba industriere gu produire plus diversifya kugira abagire ibintu bitandukanye ntitwame muri bya bindi nyene muga ibintu bitandukanye bijya nyene kugira ya kimwe bita ngo balance commerciale twahora dufite deficit dutera imbere ibe positive kandi nibaza yuko mu minsi itari myinshi tugiye gutera imbere gose kuko haraboneka ico novuga amasinyi yerekana yuko umurindi ari mwiza hari ikintu mu bisanzwe bahora bagira bati none iyo bari kwaragira isoko rusangi hari ico bita kuliberaliza liberalisation tarifaire no kuvuga twebwe twibuke yuko kugwego rwa yase turafise tarif extérieure commun cha gitabo tugirira ko amadédouanement aho duvise amatarif amwe ku ntuzi biciro bijanye na ntuzeye ninge nabantu bazana ibintu iyo bari ko baradédouana hanyuma rero kandi saho ho nyene tugiza kumva kumwe kuko turafise ico ni muri ya cadre tuvuga ya union douanière mugabo kandi hari kindi twita ngo isoko rusangi yo muri EAC hari ico twita ibihugu byemeje mu bijanye n'urudandazwa rwa vya bintu navuze udashobora gukora ko ko ariyo commerce des services mugabo ari urudandazwa ubwo nako hari ibintu tuba twiyemeje ivyo navyo muri iyo oye muri ya soko rusangi no vuga nti ya Afrika tubwizwa kuko murumva ko dufise iki document kimwe bimwe nuko tutadusigenda tukabyumva kumwe muri ya ntuzeye muri ya soko rusangi rya EAC tukabanza tukabyumva kumwe tukaja dutanga ico no vuga nti proposition canke twebwe uko twe tuvyumva nico kimwe no kuvyerekeye ari ikintu bita ama consultation tuguma tugira niyo turiko tura amanama atandukanye iyo turiko turagira ayo ma negotiation tugira ku rwego rwa Afrika kenshi tubwizwa kuba tuvyumva kumwe kugira kuko turafise ibyo twumvikanye muri rya soko rusangi rya EAC rero niyo tugiye muri soko rusangi ya Afrika ntitubwirizwa kwibagira ivyo tumaze kumvikana muri EAC nebe cha bidufasha yuko tugenda dufise turi ku murindi umwe tuvyumva kumwe kugira tujye tugende turaba tujye imbere kuko igihugu ntigiherera uno munsi nyene uraba akazoza ka hafi nimbwa na kwa nakimbere turabona yuko ahubwo ubutunzi bwacu buzoca butera buje imbere kuko murumva nuko uburundi bwagiye buranitegura mwumvise yuko bavuga bati dukore ibintu bitandukanye kandi no mu mahinguriro bigize bitandukanye kandi byinshi kuko isoko nitukiyumvira tuti ni muri ya Zrecafe bambe muri ya muri ibi bihugu bya dusange bya EAC mugabo ubu turaba ku rwego rwa Afrika ni abantu muri yare n'ibihumbi ni miliyoni amajana abiri cyangwa amajana abiri na mirongo itanu kandi bigenda bijya imbere nibaza ko ari ivyo twebwe urundi nokuri no vuga ko tugenda turitegura nkuko nibindi bihugu biriko biritegura.